Mwoyo Omutukuvvu Tukwetagga. Tukwetagga. Nekati woli Mwoyo wa Katonda, Binji byesisoboola kulwange, Amaanyi ge gampanilila, Banji bendabye abakwesiize, Obulaamu bwabwe obukyusiza, Abaweleza bakusembeza, mu byamageero mwe batambulila.
Tukwetagga.